lahai indahanur koda yo iftimu yoho amanti siyo medhigay naftaydu u amante sidan nafka uga diga
ya rabbi salli wa sallim ala
Sidan afka uga diga
ya Rabbi salli